Muti amen. Turabami n'abami kazi mu bwami bw'Imana. Kuko turaba gaciro gusumba ibyaremwe byose. Dukomere Imana amashyi menshi. Ubwoba rero n'ubwa Sekibi. Ubwoba n'ubwa Sekibi. Nubwo umugwanizi Shetani aradutera ubwoba ngo karabaye akatwibagiza kw'iyo bituzi ko biheze ubwami bw'Imana buca bwururuka. Haleluya. Iyo dutabaje umwana w'Imana ijambo ry'Imana injiri ntagatifu y'uno munsi yatweretse ujya mu sabyikazi yaguma atabaza Yezu ati Yezu ngirira ikigongwe akana kanje kapfuye ngirira ikigongwe. Amajambo Yezu yamubwiye abashoboye kuja mu misa mwayumvise. Mugabo ntiyacitse intege. Namubwiye ko intozo zidasangira n'abana, ntiyacitse intege yabandanije aravuga ati ndazi neza ko tutosangira ku nkoko y'abana. Intozo ntizishaba mugabe utuvunguka tuva ku meza y'abana b'Imana, y'abana bo mu babana b'umwami, nitwo duheza ububunda bukadufunguka. Yezu aramubwira ati ukwemera kwawe wa mugore ukwemera kwawe none gamuvuka ni kwemera kwawe kuri ku ruhe rugero ni kangahe wihebura ukibagira ikibanza c'Imana. Umwana yaciye muri iyo saha nyene amaze kumubwira ukwemera kwiwe umwana yaciye agira gute yaciye akira. Natwe twogira ukwemera ibidashoboka birashoboka ahatari inzira ziraboneka. Mukiyaga Imana iratamanzuramo inzira yumye igihugu c'Imana kikarengana. Umukama Imana idusaba kugira ukwemera gushitse kuko dushobora gutegeka ahari hari urupfu akaza ubuzima. Amen. Kubw'ububasha bwa Yezu Kristu kubw'izina ryiwe turategeka buzu ya mashetani akabavamo. Turategeka hatari ubuzima hatari ubuzima ubuzima bukaba kubwa Yezu Kristu. Ngiye nkuru nziza umukama ashatse kukuyagira uyu munsi kuko inyuma ya karabaye Imana ifise ijambo. Inyuma y'ubusa Imana yandika igitigiri. Haleluya. Yezu rero yarakankamiye ikiyaga ibisebuzi. Yezu yakankamiye ibisebuzi kera n'ubu aracyari ku ngoma. Muti amen. N'ubu aracyakankamiye ibyo byose bigutera ubwoba. Iyo wemeye ko mugisange ubuvukanye ukemera ko data kiri papa wawe ukemera ko umubyeyi bikira Maria kiri mama wawe neza na neza ubuzima buratangura ivyari bigira bikugire ko ububasha ukabipfusha ubusa ukabandanya urugendo urugendo rukujana mu buzima kuko ubwoba budutwara mu rupfu mugabe ukwemera kukadutwara mu buzima budahera. Haleluya. Mbega ukwemera kwawe gamuvukanye uhagaze hehe kugera hehe kugera he. Ukutizigira Imana ngo tuyifate nk'umubyeyi ariho adapfa nivyo bidutera umwiheburo. Nivyo bidutera umwiheburo. Ukwihebura ni inzira y'urupfu sinzira y'ubuzima. Kuko iyo wihebuye uba wigize impfuvyi kutagira kiraba. Ariko tukibagira yuko ama ibicumuro vyacu indwara zacu ububegito bwacu aribwo bwatumye Yezu Kristu abambwa ku musaraba. None Yezu yaracumuye. Yezu yaracumuye. Yezu yari yuzuye amashetani. Yezu gira yarafise ibibazo byotuma barinda kumubamba kora ibicumuro kugira bamubambe. Mugabe ibicumuro vyawe ibicumuro vyanje ububegito bwawe ububegito bwanje nibwo bwatumye abambwa ku musaraba. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ikigabane cya 42 ku karongo ka 11 niho havuga ngo nimusubire gutinya umwami wa Babiloni ndi kumwe namwe. Haleluya. Nimusubire gutinya umwami wa Babiloni kuko ndi kumwe nawe. Niriyazwe n'umukama. Muti amen. Imana iragutekanije muvukanye. Ntusubire gutinya umwami wa Babiloni. Uwo mwami wa Babiloni ni umwami aganzisi aduteza ibibazo. Ariko turafise umwami aganzisi n'ijuru ariwe mana yacu. Haleluya. igicumuro rero soko rya kabi kose nikidufise kububasha kuko ivyatwagiriza byose Yesu yabibambye ku musaraba.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Ubu rero mvukanyi tugira turabire hamwe ibintu bituma twihebura, bituma dutakaza urukundo rw'Imana, bituma dutakaza agateka. Turabisanga mu ibaruwa rya mu ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye Abagalati ikigabane cya gatanu kuva ku karongo ka 19 gushika ku karongo ka 21, aho batubwira ingeso za kamere, kamere ya muntu, ibitubako, ibice tubamwo, ibyo bitwagiriza bidukura mu rukundo rw'Imana. Ndagaragaza kuvuga ibikenya ubugarariji, kugarariza amategeko y'Imana, kugarariza amategeko ya Ekleziya, kugarariza ababyeyi, ubuhakanyi, ubwishime, ubwibone, ishari, ishavu, inzigo, uburozi, urwanko, umwina w'iby'isi. Tugire Kristo. Abantu umwina w'iby'isi wabakuye ku Mana, bakibagira ko Imana ariyo segaba wa byose. Tugire Kristo. Ugasanga umuntu ntakironka umwanya wo gusenga ngo ariko ariruka n'ubuzima, kandi nye n'ubuzima akibufise mu kiganza ciwe. Tukibagira Imana ngo ndiko ndarondera ubuzima. Abantu bakirirwa bariruka umunsi wose akabura n'isaha imwe yo guha iyo Mana nye n'ubuzima ngo ndiko ndarondera ubuzima, bagahusha isoko ry'ubuzima kwari muri Yesu Kristo mu Mana yacu. Haleluya. Ubuzima umuntu akaburonderera mu gahinga, ngo ubuzima mu isoko, ngo ubuzima mu manyanga, ngo ubuzima mu biturire, ngo ubuzima mu busuma, ngo ubuzima mu busambanyi. Ngo sinoheba ubusambanyi noba ntayi ubuzima, sinoheba bubeshi noba ntayi ubuzima. Ubuzima bw'ikinyoma n'ubwa sekinyoma, ubuzima bwo mu kuri n'ukuri kw'Imana. Haleluya.
Amen.
Imana yacu niyo soko ry'ubuzima, Shetani ni soko ry'urupfu n'agaheza. Turabona abagarariji Imana, turarabe hamwe Kaini yica mwene wabo Abeli kubera ishari. Imana yamushimiye, ishari riri ubu bavukanye rirakora ikintu nk'uko ryakora kera. Tugire Kristo. Yesu Kristo rero iyo mwahuye arakubera inyishu. Mbega ni ryari duhura na Yesu? Yesu twamaze kumva wari we, turabe bahuye na Yesu. Umuntu wese ahuye na Yesu ubuzima bwiwe burahinduka. Bavukanye muri nga benshi n'abanyamihari, sibyo? None mwese muri mu mihari, muri no mu migwi y'ubutumwa, none warahuye na Yesu? Mwarahuye na Yesu? Hari abatarahura nawe kuko ntibabyemeye. Mwarahuye na Yesu? Mwahuriye he? Mwahuye gute? Mwahuye umerewe gute? Mbega yakugenjeje gute? Yarakwaturiye k'ubuzima cyangwa yakwaturiye k'urupfu? Yesu atanga ubuzima. Tumukomere amashyi menshi cyane. Uwahuye na Yesu ariyo nkora ibyo byose byomukura mu rukundo rwiwe, agatahasi byose, agakira uruhumyi rw'umutima, akabohoka ku itunga ritafise agaciro. Kuko hari itunga ryawe niho hari ubuzima, niho hari umutima wawe. Haleluya. Ufise ubuzima muri Yesu Kristo, Yesu amubona nk'itunga ryiwe nk'intabonwa. Nturara utumvise ijambo ry'Imana, nturara udasomye ijambo ry'Imana, nturara utaronse inkuka y'imisa, ukumva neza yuko igicumuro kiguhumanije kikakwambura urukundo rw'Imana, ukumva kugiye mu bugaragwa bw'umutima, ukihutira amasakaramentu. Haleluya.
Amen.
Turafise umubyeyi Ekleziya mawe wacu idutunganiriza amasakaramentu. Umunyamuhara atirega, umunyamugwa atirega, mbega wewe ubuzima ubukura? Umunyamuhari aheruka imisa yo kuwa Mungu, mbega iyo ndwi yose ufungura gute? Ujye hari umuntu yorya kuwa Mungu ibiharage ibitoke imiceri ukarya kwa mungu ukazosubira kurya kuwundi wa mungu byoshoboka niyo murabishobora vye ntabyo noshobora je uko ngaburira umubiri wanje niko nifuza no kugaburira umutima wanje ifungurwa y'umutima ntibayidusanza muhira ifungurwa y'umutima tuyisanga mu ngoro kwa data kuko ni wagaburira umutima n'umubiri hama tuvuye gufungurira umutima wacu tugaheza tugataha tukaja kurondera ibyo kugaburira umubiri wacu kugira ngo umubiri n'umutima bigire igikuriro kimwe n'igihagararo kimwe amen none gabavukanye buje wapima igihagararo cawe cy'umubiri agapima n'igihagararo cawe cy'umutima biranganya ubureme biranganya igihagararo none biva kuki wakenyiki wabuziki umutima wawe wabuze icyo ufungura kubera iki kuko papa atakigira icyo agaburira umutima havya fise none kubera iki wiyima kubera iki wisonzesha misi yose none umubiri wawe ubugaburira misi yose mufungura misi yose none umutima wabacumuye kwiyi tugire Kristo none niwumva ko imbere y'urubanza umutima wawe uzokwagiriza kandi ugakubitwa inkoni nyinshi umutima n'umubiri bigize umuntu umwe bitegerezwa kugira igihagararo kimwe kandi umutima ukuze naho bakubona babona kuri kamagara make nkuko ufite umutima ukomeye uraba uw'agaciro mu nyonga z'Imana n'imbere y'abantu haleluya
amen
haragaburira imibiri yabo n'ivu bagaburira ivu rizosubira mu ivu mugabe umushaha wacu uzoje imbere y'ubucamanza haleluya
amen
none rero muvukane ndakwifurije kugira igihagararo kingana n'icyo umutumba wawe umubiri wawe n'umutima wawe bigira igihagararo kimwe kuko uwudufungurira aracuju inkoko iracuzuye ibyo atugaburira haleluya
amen
imana yacu rero ntitwagiriza ni imana y'urukundo ni imana y'ikigongwe ni imana itaducira urubanza sekibi araduteranya n'imana imbere y'igicumuro akagiriza imana imbere yacu ngo imana n'umubeshi ngo yababwiye ngo ibintu mukabikore ngo kandi abandi babikore ngo none abandi bajene ntibasambane ngo niwe kubera icyo utoja gusambana ngo none abandi bajene ntibiba wowe kubera icyo utoja kwiba seki bakakwinjiza muri izo ngeso mbi umaze gukora icyo kibi icyo yiruka ubwa mbere kuja kukwagiriza imbere y'imana tugire Kristo ucumuye mbere yo gucumurira kuryosharyosha ukinjira mu gicumuro imaze kubona ko igushikanye mu rupfu igacigenda imbere y'Imana ati wabonye yangendanye ya wabonye wa muskuti wa wabonye wa mujesito cyangwa ukavangura fisi mu era wabonye ne ntaye jeje rabo kuna meze ubwiza bw'Imana rugaca bukuva shetani ratwagiriza shetani iragiriza Imana imbere y'igicumuro mugabe inyuma y'igicumuro igaci twagiriza imbere y'Imana tugire Kristo none kamuvukanye uwa mubisha uwa mugome kubera ikaja kutwagiriza imbere ya mana data munyakigongo kubera iki tutovavanura nawe kuko kama yaguhamagaye ngo gucira gace kikigutandukanya n'ubwiza bw'Imana igicumuro muvukanye hunga igicumuro akira Yesu mu masakramentu yose uheze umuhungano wa kumwe bikira Maria yahungana Yesu Herode ashaka kumwica hungana Yesu Herode namwice amen.
Amen.
Hungana Yesu. Akira Yesu muhungane. Herodi ntamwice. Herodi ninde wubu. Nikicumuro. Ba Herodi ni benshi. Ba Herodi ni benshi. Bashaka kwica umwana Yesu twakiriye mu masakramenti. Tugire Kristo.
Amen.
Zake ururuka uno munsi ndamutsendari wawe. Ngiye ijambo ry'Imana mukama kubwiye muvukane. Ururuka kuri ico giti wuriye ko. Ururuka. Umukamara arashaka kurari wawe uramwemereye uramwakiriye uramwemereye parari wawe hariho ibintu agira gusabe nukwiyonkora n'ico cyose kimubuza kwinjira iwawe zakamaze kwakira Yesu mu nziwe yakiye ubwo nyene ahaguruka Yesu amaze kuvuga ati n'uyu yarabaye umwana wa Ibrahim yaciye agiriki ati ngibi byanje byose ivyo nanyanganije ngibi ndabirishe inshuro zibiri ivyo nanyanganije ngibi uwo nagunze natora n'uwundi natora kugira asigare yidegembya asigarana iby'Imana yamuhaye ivyo yaronse mukuri Imana yacu irashaka ko dutunga bike mugabo bihetsagiye bike kandi byeranda haleluya uremeye gutunga bike uremeye gutunga bike ubu mukene n'ukuntu rubabaza ubukene buraryana mugabo hako wuba kumubira uzobora kiza umutima wawe uzorenguka imbere y'urubanza haleluya umukama arashaka ko duhunga duhunga ikibi cyose kuko Yezu twakira Yezu nyishu y'ubibazo byacu Yezu abana natwe arashaka ko tumuhunga tugahunga ibyo bibanza bibi bikoregwamo amabi yose tugahunga amajambo mabi acyoza Imana adahesha Imana icyubahiro none gamuvukanye mumuhari ushingira intahe Yezu Kristu gute mbega urabona kuri itara rimurikira abandi mbega je ndi itara mumugwi ndanguriramo ubutumwa ubwo ntahomba umuzimagitse ubwo ingabirano narose mwibatisimu no mu gukomezwa muri mutima mwerana itara bampereje riracaka itara ryawe riracaka n'iryaba ryarazimye ngaka kanya karorani uzova kuri uyu musozi w'ikigongwe cy'Imana wahuye na Yezu asubira cyane itara gushasha murabyemeye mubishyira mu gisabisho cyane aka kanya muhaye umukama ikaze kabapfe kubusa muzosubira iwanyu muzosubira mu miryango iwanyu mutangaza urukundo rw'Imana mutangaza ikigongwe cy'Imana mutangaza ubuzima bushasha mu migwi no mu mihari no mu miryango iwanyu kumbure mwarabaye nka ya mumyi mwene time aho yumvura ushwabishwabi rw'abantu bariko bararengana yateratunzwe no gusenga turabisanga mu njiri ntagatifu ya Mariko ikigabane cy'icuma karongo ka 46 kubandanya aho Yezu yaca i Yeriko ariko aradugi Yeruzalemu hari hageze ko arangura icyamuzanye ku musaraba aciye i Yeriko hari impumyi iramwumva iramubaza ati mbega ivyo nibiki ivyo bintu numva nibiki yabona byose yarasenga nivyo tubona atakiguzi we yarabisenga kugenda barindira kumutwara kubona barindira kumubwira kumwambika barindira kumwambika kumuha wamuhigusha umuha mahera umuha ibuye umuha matafari umuha ibipapuro ntiyashobora kumenya ibyo ubwira umwe kuko ntiyabona tugire Kristo arasemerera ati ngirira ikigongwe mwana wa Dawudi mbega Yezu yaramugiriye ikigongo Yezu arashaka ko tumuhamagara dusemerera kuko ni nyene ikigongwe yicaye ku ntebe y'ikigongwe kandi umugambi wiwe ni ugukiza igihugu ciwe haleluya aramubwira baramubuza ati gabanya induru kumwe babwira wa mugore uno musa ati dukuri yo nduri inyuma Yezu ati nimumuhamagare bataraguhamagaye kuko Yezu avuze ati muhamagare nkuko namwe bababwiye ati nimubahamagare baduge ku musozi w'ikigongwe cy'Imana byose byamufatira byose ibinyebete yari yambaye byose yabitereye hasi yasinze rimwe yarashikiriye Yezu haleluya uwo Imana ihamagaye uwo mwiteze ararubona tugira Kristo mbega iyo mpumyi ko itabona yashikiriye Yezu atabyihubanganije mu nzira mwumva bari mu nzira yahaca patakanu yarababwira ngo mbisa barayabonye kuko ntiyabona Yezu yavuze mbisa kujya mwaje bababwira ngo muri giye gutumwanya ngo mugiye kugira ibi hari abantu mwaje bavuze induru ngo nimureke nimusubirane ubuzima budahera mu miryango iwanyu kuburyo bababujije kuduga ku musozi w'igikundiro bamara amazwa n'ukuntu muje musa nimuve kuri uyu musozi musa yangana ubwiza bw'Imana Imana yacu bakizuruhumyi bw'umutima ibyo mwahora mwita byiza ari bibi muzove ngaha mubona ibyiza by'Imana Imana kandi izobagirira neza tumukomera amashimwe cyane Imana ikizuruhumyi ni Imana ikizuruhumyi gw'umutima n'umubiri yamukijije uruhumyi gw'umubiri igira ko n'ugw'umutima araheza arihweza Yesu araheza aragendanira Yesu araheza aratangaza ibyiza Imana yakoze mbega muvukanye hari uruhumyi Imana yagukijije hari uruhumyi Imana yagukijije ntuvuge ngo nta marori nambaye jewe naho nambaye amarori burya je narakize uruhumyi kuko naramenye ikiruta ikindi kuko narabonye Imana narabonye Imana inkiza narabonye Imana intera iteka inshira mu bana bayo impa kuyaga ndabayagira ibyiza Imana ikora haleluya none rero muvukanye igikorwa cawe kuvuvuye nga no gutangaza ibyiza by'Imana ugatangaza urukiza rw'Imana ukabigiti cyami byamwa bihoraho rabicamwa wamira biwanyu mu miryango iwanyu bakenyezi muri nga ibyama mwamira abana banyu nibihe ubwo murabamira ibyamwa bihoraho ubwo muri inkuru nziza igendagenda abagabo muri nga ibyama mwamira imiryango yanyu nibyamwa bihoraho inyifato yawe niyishingira intahe Yesu Kristo imvugo yawe niyishingira intahe Yesu Kristo ibyo tuvuga nivyo dukora nivyo bidutera iteka kandi nivyo bitwerekana ico turi tugire Kristo abantu bajana n'isi ya none mbega bazogerahe kwisi gumihinda gurika ku munsi ku munsi mbega Imana yacu ntihinduka ngo twambare ibigezweho ngo hagezweho ibi ugacuba ijyana navyo ngo hadutse ibi ngo turye ibi ngo barye ibi ngo bambare uku ngo bavuge uku uzogarukirahe turafisi dururimi rumwe dukwiye kuvuga kwa mutima mwerana mutima w'Imana yahutagije umubyeyi Bikira Mariya akaja mu nzu kwa Zakariya kubwubasha yahawe kandi yibungenze Yesu ndabifurije kwibunge ngo mukama wacu Yesu Kristo mukava ngaha muja gutangaza inkuru nziza ahatakigira ubuzima ahatakigira umwizero haleluya igiti cyamugwa kw'icyamwa icyamwa nicyo cyerekana igiti ushobora kuja kumwembe ngo hamuri voka ni wa buri voka ni wa mivoka ni wa buri umwana w'Imana ni wa mubwami bw'Imana haleluya
amen
ukaburi umwana w'Imana ni wa mubwami bw'Imana ibyamwa byawe icuri abantu bakwamure kubuzima kizire kuva ngaha abantu babamura ku ibyamwa bimoze genda mwami ibyamwa bihoraho haleluya
amen
uwihweza Yesu asana Yesu atanga ubuzima inyifato yawe irerekana icuri ko wahuye na Yesu abahuye na Yesu baraheza bakamushingira intahe bazanye umugore yafashwe asambana bari bamuzanye ngo bumve ico Yesu amuvugako kuko bari bamenyere babatera amabuye Yesu yaciye yandika hasi yababwiye ati utagira igicumuro namubanzi buye namwe ni ku namwe byaca bigenda gute hari no madacumura muri mwebwe Nanumwe yamubanzi buye. Ko rero twese turabacumuzi. Nanumwe dufise kuburenganzira bwo kutubanzi buye twahuriye na Yesu. Haleluya.
Amen.
Yesu yaciye yandika hasi. Amaze kwandika hasi. Guhera kumutama. Baciye bose biyonjorora bagenda. Kuko uw'Imana itagirije nta mwana w'umuntu amwagirize. Haleluya. Uw'Imana igiriye ikigongo nta mwana w'umuntu aba kimufise kububasha haleluya Imana yacu rero ni Imana iriho ni Imana yamyeho ni Imana idahindurwa nibi uko yari iri kera n'ubu niko ikiri Yesu uko yakiza kera n'ubu niko agikiza Yesu uko yabohora kera n'ubu aracabikora haleluya ni Imana iri ku ngoma ni Imana idasaza tumere rero nk'umuvyayi Bikira Mariya nitwamara kuzura mutima mwiranda duheze dutangaze inkuru nziza duheze dushire Yesu abatamufise tumujane mu bakene bakenye ijambo ry'Imana tumujane mu boro w'umutima tumujane mu kumarigara tugende tuvuge Yesu kumarigara badutuke batuvumagure mugabo karanyengetera dushingire intahe Yesu Kristo ibyo yakoze Aleluya.
Amen.
Kandi ntuvuge ngo sinzi kuvuga. Ntuvuge ngo jewe ngo ndagigimiza ngo nkuko kunuvuga ngo jewe ngo navyo noshobora. Tugire Kristo. Jewe Imana yarangiriye neza. Kera sinari nzi kuvuga. Kera naragigimiza giragigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig katinda nkahora kera se navuga byinshi mugabe imana imaze kubona yuko duhuye yezu yarankoze ko none mumvise ngigimize mumvise ngira gigigigi tuyikomera amashimi cyane n'imana ikiza iyo gufise ku mugambi kandi nta n'umwe atari mu mugambi w'imana ukira kurenguka ati mukama nkora iki mvuga iki imana iragutamika amajambo iraguha ubutwari n'ubushobozi ukavuga ibyo utari kuvuga ugakora ibyo utari gukora kuko ni imana ikomeye cyane ni imana iriho ni imana izokwamaho ni imana y'urukundo ni imana y'ikigongwe ni imana ikurondera kuko igufitiye umugambi kandi umugambi mwiza haleluya mbifurije rero guhura na yezu umukiza yezu umwami w'abami yezu umwami yezu umukiza yezu umucunguzi wacu uwo ndiho uwamyeho imana idahindurwa n'ibihe imana itatwagiriza imana itatwitiranya n'igicumuro cyacu ariko igihe cyose idahengeshanya kuducungura mu kudutwikiriza amaraso yayo meranda yezu kristu ni umwami yezu ni umwami ni umukiza aragaheza agirwa ko yatuduganye ku musozi w'ikigongwe tumukomere amashimwe cyane
Tugire Kristo turahinguruka umukama yarungikanye ijambo uno munsi ku kazi w'umuryango katolika banaguye muri mutima mwiranda none iyo mana n'uwo yatumye tubakomera amashyi bose ego cyane umukama arakoze cyane ku ijambo Imana yaradukunze ihereza ko none natwe tugerageze kuyikundira cyane cyane muri kino gihe kuri mwebwe rwaruka mugifise kazoza karekare wo gutegura nimote mugira imigambi itarimwo Imana ntaho yobashikana muri kano kanya rero dusabe abafise turirimbo twa animation kugira ntagire umuntu asinzire mwasinziriye Eko na mutarasi nzira gose mikangure kandi tubandanye twigina ibyiza by'Imana krono musozi mwiranda wo kwambariza ko igongo cy'Imana tugume tugabana ibyiza byinshi ntagire n'umwe arabikwa rero n'ubu tubandanye tugira igisabisha Duhaguruke
Aleluya
Amen
Ego duhaguruke tugire umwimenyerezo Turigishijwe neza Mwe wese yiheze urukundo rw'Imana Yinjire mu buzima bwiwe Arabe muhira mu kibano Arabe ingene Imana imukunda tuce tuja muri twebwe nyene turabe ikigongwe twaguye hashashe uko turi ku musozi w'ikigongwe n'impuhwe z'Imana yatubwiye ko urukundo rw'Imana ikirudukuramo ari igicumuro turiheze umusaraba hamazaki yashaka yari kuvuga ati ndakubonye agacha yigumira ku giti tinuwo bahaya igahereraho ariko yarururutse umwe wese re muri kano kimenyerezo gatoye tugiye kugira kugira ngo twinjire mino nyigisho umwe wese abe uwe Zake ntabwo yagumye mu kivunga mbere ngo bari bamubujije n'ukubona Yesu dufate ko arije ndi hano ngiye guhura na Yesu muno mwimenyerezo twihweze urukundo rw'Imana hama turutangarire Dawe mwiranda ndatangariye urukundo nkunda ndatangaye kuko ndibukijwe ko wandemye umfitiye umugambi
Amen
ntabwo wandemye kugira ngo ngogwe
Amen
urahimbagwa nuko ngira ubuzima
Amen
ibyo waremye byose wabiremye kugira ngo bintunge
Amen
kuko wandemye mu gashusho kawe Uri mwiza dawe. Ubwo bwiza niwashimye kubwisangiza.
Amen.
Wandemye mu gashusho kawe.
Amen.
Wandemye nsa nawe.
Amen.
Kugira ngo ndangure icyo ushaka.
Amen.
Uri mwiza dawe. Ukora nk'ukusa.
Amen.
Ugira neza kuko uri mwiza. Nanjye mpamagarira gukora neza uko mu bwiza bwa warabumpaye.
Amen.
Nuni nazwe dawe. Urukundo rwawe ntirumvirira.
Amen.
Nsanze ari jewe navuye mu rukundo rwawe.
Amen.
Wagumye undindiriye.
Amen.
Uripfutsa kumpa ubuzima.
Amen.
Komegwa amashyi dawe mwita. Dawe ndiweze ubwiza bwawe nkarengegwa.
Amen.
Ibyo wagize byose wabigize kugira ngo ndakuninahaze.
Amen.
Ariko inabi yaranyononeye.
Amen.
Inabi yarancanishije nawe.
Amen.
Igicumuro cyarashyitse kure yawe.
Amen.
None mukama. Biko dahanga umusaraba wawe kugira ngo maze ngaruki wawe hari byinshi byambujije kukubona hari byinshi byambujije kukwegera mukama ndagutakambiye kugira ngo wumve gutakamba kwanje Nazake ndipfuza guhwana nawe Yesu ndagutumiye mu buzima bwanje mu mutima wanje kama Yesu ingo mu miryango yanje ingo mu mvugo zanje ingo mu ntamuko yanje kuko nasanze ibyo byose ko ari bimenyesha Zemu kama Yesu Zake yaragutembereje mu nzu iwe mu mutima wiwe mu byumba byose kaze mu buzima bwanje na namwe ndagukinze Yesu bavuka nyuma wese arabona we yo kwinjira kumurumogi Yesu byarase kumwa ibiyayura mutwe byarase nimba mu busambanyi Yesu Manukiye riko nanje nusangiye nisakiye mu kutsimu Yesu ingo Yesu unambuse ndakuhamagariye mu byane niye kuheba mu nziko mwishari mwishapu ingo Yesu niba byose byancanishije n'ababanyi ingo Yesu nshobaza aho nashoboye Yesu ingo unyambika gahuza hose niyambuye agahuza Yesu nuza usubikiteka by'abana b'Imana Yesu ndakweretse amagana pe yanjye ndakweretse ahose nanyuka ndakweretse ahose ndimukubwira ahose nakubona ahose nabona ibyiza byawe ahose nabona urukundo rwawe ahose nabona ukuneza kwawe ingo wari umutima wanjye Yesu, Yesu, kuno musati igikundiro yose ubuzima bwanze ikanya kwa neri imbere Yesu ingo mu migambi yanjye ushoboze Yesu Yesu ose nakusiga inyuma mu maprogramu yanjye
Imana retushikire tunyure Ekleziya yarategekanije imihari ugwaruka n'abakuze bahuriramwo kugira ngo bafashanye kuri noganza no kurishira mu ngiro mu butumwa ariko abari mu mihari n'imirwi nibo bakeya gusumba abatari muri iyo sivyo kumbure ntibazi akamaro kayo kumbure ntibayimenya neza Muri kano kanya tugomba dukurikira igana cya kabiri kitubwira akamaro k'imirwi n'ubutumwa n'imigwi y'ubutumwa bwa Ekleziya Katolika mu buzima bw'uwa Kristo. Dutega amatwi uyu yitwa Benjamin ari umuhari wa Schoenstatt adufashe gutegera akamaro k'imirwi n'imihari y'ubutumwa muri Ekleziya Katolika tumuhaye iminota mirongo ine cyangwa mirongo ine n'itanu
murakoze nitugire kristu nitugire kristu nitugire kristu kiro ingendanyi Schoenstatt urukundo
iminsi yose na hose
Korari
Nyazima
Siku tujuyo Jesist Jesist Murakoze Banje
gushimira imana yatuzigamye ikadushikana no kuri uno murambi w'umukama. Ndashimiye kandi abanyizeye kugira ngo dushobore gusangira kino kiganiro kirora ku mihari n'imigwi y'ubutumwa muri Ekleziya Katolika. Nkuko babivuze, jewe ku mazina nitwa Hitimana Benjamin, mvuka muri paruwase ya Musenyi ariko ubumba mu gisagara cya Ngozi muri paruwase Yesu Mwungere Mwiza yo mu Rusuguti igiye guhimbaza imyaka itanu ivutse. Abasanzwe ndi koordinateri w'imihari n'imigwi ngaho nyene kuri paruwase, hanyuma nkaba kandi ndirimba muri korale Message de Christ yavukiye muri kaminuza ya Ngozi. Nkuko padiri nyine aje kubivuga, nsanzwe mfashanya n'umwibutsamana w'umwari wa Shone State ku rwego rwa diyoseze ya Ngozi mu buzima bwa misi yose. Naho nsanzwe n'umugenzuzi w'akazi mu ntara ya Ngozi. Iki kiganiro nagiteguye nifashishije imbuga nkwaniro imwe twita internet, hanyuma kandi narifashishije n'icegeranyo cyashikirijwe ku byaranguwe n'imihari n'imigwi y'ubutumwa ku magenekerezo ya 2021 gushyika ku igenezo rya 2025 ukwezi k'umunani mwaka w'ibihumbi bibiri, kikaba cyashikirijwe mu iseminari nkuru y'Ubujumbura. Narifashishije kandi igitabo kivuga ibikorwa by'inama ya Vatikano ya kabiri, Les Actes du Concil Vatican II, izo byose byari mu Gifaransa ariko naragerageje kuza ndashyira mu Kirundi. Muze kwihangana kumbure aho muza kumva umengo nakoresheje Ikirundi, tugatahura rwose kubera murazi yuko tuva amaparuwase atandukanye, naho turi muri diyosezi imwe, ubu rero turimwo buratandukanye n'uko ngene tuvuga n'Ikirundi. Tumurikiwe no kwemera twubake Ekleziya y'umuryango wacu mu gukomeza ukirisi mu rugo, twisunze umuryango mweranda w'i Nazareti. Iki ni kivugo cya diyoseze yacu muri uyu mwaka w'ubutumwa tugiye kurangiza. Iki kiganiro kandi nifuje yuko twasangira ijambo ry'Imana ry'umutumwa Yakobo ikigabane cya kabiri kuva ku karongo ka 14 gushyika ku ka 18. Ijambo ry'umutwe rivuga riti ukwemera gutegerezwa kurangukira mu bikorwa. Mbega mwene wacu, umuntu niyavuga yuko afise ukwemera atagira ibikorwa vyo mumarira iki? Mbega ukwemera kurashobora kumukiza? Musanzwe canke musazawe canke mushikawe asanzwe yambaye ubusa akabura icarya, umwe muri mwebwe akamubwira ati genda amahoro, londere ico gususurutsa n'ico ufungura, nimumuhe ivyo umubiri ukeneye vyo mumarira iki? Ukwemera nako niko kuko iyo kutagira ibikorwa uko kwemera guba gupfuye rwose. Ariko hari uwo hava avuga ati wewe afise ukwemera nanje nkagira ibikorwa. Nyereka ukwemera kwawe kutagira ibikorwa, nanje mu bikorwa byanje ndakwereke ukwemera kwanje. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavukanye kuva mu ntango ya Ekleziya umuryango urafise ukwingene wagiye uratungana. Umuryango wa Ekleziya Gatolika wagiye uraguka, murazi neza yuko Ekleziya Gatolika ishingiye ku batumwa. Abo batumwa nabo murazi yuko bari kumwe na Yesu, Yesu nawe abasigarana ubwo butumwa ahereye kuri Petero. None rero turazi n'abasubirizi ba Petero, papa, abepiskopi, abasaserdoti, abadiakoni. Abo rero nibo tubona nibo twabona bagenda barashikiriza inkuru nziza bahereye aho babaye mu miryango barimo ariko kubera ekleziya yagiye irakura byaribonekeje neza yuko abasubirizi b'abatumwa bidagishoboka yuko boheza bakarangura icyo gikorwa bonyine niho hagiye haraboneka abanyamuryango bakigishwa kugira ngo bashobore kunganira abo basubirizi b'abatumwa abanyamuryango bunganira abasubirizi b'abatumwa mu gukwiza hose inkuru nziza ya Yesu Kristo babikora bahereye aho babaye inkuru nziza tuyigisha duhereye aho tubaye mu mubano rukristu aho tugendera aho turangurira akazi kacu tukaduga tugashika mu gisata tugashika muri paruwase muri diyosezi tukaguma tuduga tugaheza tugashikiriza ubwo butumwa none rero tubicishije muri ya mihari n'imigwi y'ubutumwa turaheza bikadufasha kugira ngo turangure bwa butumwa bwacu dushobore kumenyesha by'ukuri ya nkuru nziza y'urukiza none rero iyi mihari n'imigwi y'ubutumwa niyo tugomba tugende kurabira hamwe icyari cyo ukungene ikora akamaro kayo ndetse n'ingorane yoba igira turazi yuko no mu muryango wacu tuba dufise abatanga amajambo abafise ibyo babazwa kuko umwana nabibazwa nka serugo nabibazwa nka inarugo hajya tubaye nibyo kimwe no muri ekleziya nyine turafise abo tubaza ibintu ubwa mbere no muri ubwo butumwa bwacu turaza kubibona none umuhari ni iki umuhari w'ubutumwa n'umugwi abawurikiyemo bafise umwitwarariko w'umuryango w'ekleziya kwigisha inyigisho runtu kandi rukristu mu buzima bwo mu kibano bufise agatima ko kwigisha no gukwiza inkuru nziza mu mice yose y'abantu ndasubiramo umuhari ni iki umuhari w'ubutumwa n'umugwi abawurukiyemo bafise umwitwarariko w'umuryango w'ekleziya kwigisha inyigisho runtu kandi rukristu mu buzima bwo mu kibano bufise agatima ko kwigisha no gukwiza inkuru nziza mu mice yose y'abantu kuva kera rero abakristo b'agatolika bareyeganiriza mu migwi mu mashyirahamwe mu mihari mu mubano mu ntumbero yo kuba mu ihangiro ry'ekleziya gushyika mu kinjana cya 19 ni havugwa imihari ahubwo havugwa ibikorwa bya ekleziya ibyo twita les œuvres de l'église aha anyi ni mu ntango mu kinjana cya 19 aha anyi twatanga akarorero mu gihugu cy'ubufaransa aho iyo mihari n'imigwi y'ibikorwa bya ekleziya ari ya kera nk'uwatanguye mu 1856 wiswe igikorwa cy'ubuseruko Evre Dororia cyanye n'abaskuti bagiye kuvuka mu myaka y'1920 aha turi mu Bufaransa imihari n'amashyirahamwe y'abakristu biri mu mice itandukanye nk'uko bivugwa na Jean-Michel Mayet uburorero yatanze bumwe bumwe bw'imihari cyanye imigwi yo mu Bufaransa turabona nko mu gukatolika w'abana Action Catholique des Enfants uwo wari muhari wari wemerewe n'ubushikiranganji bw'urwaruka n'inkino ukaba warahuza abana bava ku myaka 5 gushika ku myaka 15 wari ufise mu kiringo cy'imyaka 70 warumviriza abana icyo bari ibyo babamwo mu kubarosa inyigisho runtu kandi ntunganya mutima akandi karorero twabona ni umuhari w'abakozi katolika l'action catholique ouvrière warurukiyemo abagabo n'abagore biyemeje kuba mu bikorwa n'amashyirahamwe n'imigwi y'abakozi mu Bufaransa anavuze nyene ko turi ngaho mu gihugu cy'u Bufaransa hariho nundi muhari wari waravutse muri iyo myaka twavuze umukristo mu gihugu hagati le chrétien dans le monde rural umuhari w'indero ya bose kandi ishingiye ku bikorwa bya Ekleziya Katolika ushaka gutanga intererano mu kubaka kazoza rusangi gashingiye ku buzima bwa kiremwa muntu wisunze ijambo ry'Imana mu kibano cya none no kujya guhura n'ubundi gufata umwanya wo kwakira kumviriza no guherekeza mugenzawe akandi karoro twabonye nimiguyegeranye yarahura igasangira imyitwarariko bakanezererwa no guhura bafitaniye icizere mu mwumvikano no gufashanya ibi twariko turabona n'uburorero umwe umwe wagiye baratanga kuko ingene imihari n'imigwi yagira avuka mu gihugu cy'u Bufaransa none ngahe iwacu bimeze gute rero ngaha iwacu mu Burundi hanyuma ariko umuryango twabonye yuko ugenda uraguka tugasanga abubonye ntibari babyishoboje niho haca haboneka rero iyo migwi itandukanye kugira ngo ishobore kunganira abo bamisiyonari baca batubwira rero bati hariho ibintu bine biranga umuhari n'umugwi w'ubutumwa ubwa mbere umuhari w'ubutumwa ufise umwitwarariko w'Ekleziya uri mu muhari utegerezwa kuba ufise umwitwarariko w'Ekleziya muryango icya kabiri gukorana n'inzego z'Ekleziya wewe uri mu paruwase wewe uri mu gisata nishobora kuvuga ngo je uje nkora n'ivyanje utegerezwa gukora wishunze indinganizo abarongozi muri Ekleziya abarongozi hariya ku gisata abarongozi hariya mu paruwase y'iwacu baduha ubugira gatatu ubumwe bw'abanyamuryango hari ubumwe umuhoro uramwa none rero izo zose utegezwa kubikorera mu bumwe uri mu muhari utegezwa gukorana n'abandi wowe nyimba uri mu muhari kanaka uri mu mugwi kanaka utegezwa gukorana n'abandi kuko twese dufise ihangiro rimwe dufise ubutumwa bumwe bwo kumenyesha ya nkuru nziza ubugira kane ni bikorwa byisunga indunganizo y'abarongozi muri Ekleziya nari nabivuze ibyo dukora byose tubikora twisunze indinganizo y'Ekleziya hariho rero imigwi murabona imigwi yarabaye myinshi imihari ni myinshi aha mu paruwase turahasanga uyu muhari mu yandi maparuwase tukahasanga iyindi mihari tukabona imigwi uyu munsi hariho imigwi iguma ivuka ariko yose ikaba ifise ya ryahangiro ryo kwigisha inkuru nziza twatanga uburorero mwese ngaha anyi murabizi mwumvise ntangura no kuramutsa nagiye mvuga ivyivugo vy'imihari itandukanye kungende turamukanya dusanga turabizi nicerekana rero ko iyo mihari niyo migwi ngaha anyi yaserukiwe canke muri diyoseze yacu ya Ngozi iyo mihari n'imigwi ihari hari habakiro hari habasaveri hari abashonestate hari abaskuti hari habagide hari ingendanye Legio Maria abajeke agi societe sevesa do poro abana ba Maria fokorare Yesu munyakigongwe abakorezi abatambira mana abiyerekera mana abaririmbira mana abakarumeri abarundu vokarismatike n'ibindi migwi n'imihari nashoboye kudondagura nga ariko iyo yose ari gihe tutayisanga mu paruwase y'iwacu tufise imwe mugabo twagenda mu yindi paruwase tugaca dusangaho hiyindi iyo mihari rero n'imigwi yose irashigikira abanywanyi bayo ikabigisha ikabatumbereza ikongera ikabayoborera ibikorwa byabo by'ubutumwa ku buryo ivyamwa byayo byizegwa ko bizoba bihimbaye kuruta iyo umuntu aranguye igikorwa ari wenyine twavuze ko dukorera mu bumwe ntiwagira umuhari rero uri wenyine Benjamin ntiyogira umuhari ari wenyine Matayo ntiyogira umuhari ari wenyine umuhari tuwukora turi kumwe twese turi kumwe n'abandi iyo mihari n'imigwi rero ifise ubutumwa bwo gukwiza hose inkuru nziza no kuba ku bwami bwa Data abarongozi b'Ekleziya barafise uburenganzira n'ububasha
kuba Kristo barayike mbere n'aba Kristo barayike nabo nyene barafise uburenganzira kuri abarongozi b'Ekleziya kugira ngo umuryango ushobore gutunganywa neza mu ntumbero yo gushika yo gushikira ininahazwa y'abanywanyi no kuba ibyabona batubwira bati muzombera ibyabona ku isi yose ibyo tubisanga mu nkuru nziza none rero akamari akamaro kimihari n'imigubi y'ubutumwa ko barakahe nk'uko twabibonye ubutumwa no gukwiza hose inkuru nziza nibyo bihamagariwe imihari n'imigubi y'ubutumwa imihari n'imigubi y'ugwaruka irafasha mu ndero runtu kandi rukristo iradufasha mu nyigisho ziduteza imbere iterambere ry'umutima n'iry'umubiri tumuze iterambere ry'umutima n'iry'umubiri nibaza ko twibuka icivugo cy'Ekleziya Gatolika muri diyoseze ya Ngozi cyaturanze mu mwaka w'ubutumwa w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ushyira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe tugire kristo turiko turakurikira iterambere ry'umutima n'iry'umubiri nk'uko umuhamagaro w'umukristo murayike ari ukurondera ubwami bwa data biciye mu gutunganya ibikorwa bihesha icyubahiro imana imana imuhamagarira gukora atiziganya kugira ngo atagatifuze isi ibyo rero abirangurira mu mihari n'imigwi mu gutunganya ibikorwa by'urukundo ibikorwa by'ubutumwa ibikorwa by'iterambere hamwe n'ibyigisho z'abarongozi n'abanywanyi ibyo bikorwa byose turangura turagira n'izo nyigisho haba mu baturongoye muri ya mihari cyangwa mu migwi ndetse no muri abo banyamihari bato bato cyangwa abanyamihari basanzwe bakadutegurira izo nyigisho kugira ngo dushobore kubona na bwa butumwa bwacu ingene bwifashe ibyo rero bishoboka iyo umuntu yinjiye mu muhari cyangwa mu mugwi w'ubutumwa akanyengeterwa n'akarangamutima k'umuhari cyangwa umugwi yinjiyemo umuhari cyangwa umugwi w'ubutumwa wose ufise akarangamutima kawo kawuranga burya abakiro ntafise akarangamutima kamwe n'abashonestati ntafise akarangamutima kamwe n'abasaveri ntafise akarangamutima kamwe n'ingendanyi ntafise akarangamutima kamwe n'abo muri yesu munyakigongwe ariko bose twabonye yuko ihangiro ari iyo gukwiza hose inkuru nziza ya yesu kristo umaze rero kujya muri uwo muhari cyangwa muri uwo mugwi w'ubutumwa utegerezwa gutahura cyangwa ukigishwa ka karangamutima k'uwo muhari cyangwa umugwi winjiyemo hari ibikorwa by'urukundo bimwe bimwe birangurwa n'imihari n'imigwi y'ubutumwa niho gufasha abagowe mu kubavomera amazi kubasenyera udukwi kubaha ikivi hajya twagiye kubarimira kubakira inzu abageze mu zabukuru gusuhuza abagwaye n'abari mu bitaro no mu mabohero kurera abana ababyeyi babo bari mu bitaro gutunganya iminsi mikuru igenewe abagwayi kurima imirima izimbuwe bivuyemo bigahabwa abantu nikora turabona kandi aho dusanga hariho kwigisha imyuga abana bari mu ngorane cyangwa abana bo mu ibarabara cyangwa abana b'imfubyi hariho n'ibikorwa by'ubutumwa no gufasha mu itunganywa ry'amasabamana gutunganya ibyo mu isakirisiya gufasha abitegurira amasakaramentu abahagarikizi n'abagira indagano mu mihari bameze nk'abahagarikizi cyangwa ababyeyi b'ibatisimu baraheza bagaherekeza abagira izo ndagano mu buzima bwa minsi yose turabona kandi hariya mu mashuri harimo nk'abanyeshuri murabizi mu mashuri abanyeshuri bigenza nabi barasubizwa ku murongo na bagenzi babo bari mu mihari n'imigwi y'ubutumwa kubera inyifato n'akarorero keza babereka iyo nyifato rero n'akarorero keza tuba twabivomye ngaha anye mu mihari n'imigwi y'ubutumwa tuba turimo hariya ku mashuri cyangwa ahandi kuba mu mihari n'imigwi y'ubutumwa mu nama z'ubutumwa mu maparuwase no mu bikorwa by'amakoordination navyo nitwovyirengagiza ko ari kimenyetso kidasanzwe cyo gushikiriza ubutumwa n'iterambere ry'ibikorwa cy'igikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza. Hariho rero ibikorwa by'iterambere birangurwa n'abari mu mihari n'imigo y'ubutumwa. Turatanga baratubwira ukungene vyaje ngaha iwacu mu Burundi bikadushikira no ngaha anyi muri diyoseze ya Ngozi. Mu Burundi itunganywa ry'ibikorwa by'iterambere byatanguranye